macallimada gargaarka degdegna
ardayda halkan looguma tala gelin
hal maro kaliya banaan ku sabax dhibkaygan ku sheegtana
in igaraala noqdayaa